Deputy President Designate Professor Kifuna Kindiki, wakiwa moja kwa moja na Dr. Joyce Kateria Kibure, wamefika siku kama leo.